Mulweni ndiyanamkela kulo mboni so ulandelayo, igama lam ndinguzikhona. Sizawuphinda senze omnye umzekelo, sisombulula ii-equations. Nanku umzekelo esiwunikiweyo, kuthiwa masisombulule u-x no-y. Into ethetha uba ke ngokufuneka sikhangele uba u-x umele inani elithini no-y umele eliphi na inani. I-equation yokuqala ithi u-2x ususe u-y uyalingana no-14. Eyesibini ithi u-negative 6s umdibanise no-3y uyalingana no-42. Zininzi ke iindlela njengoba usazi zokuba sisombulule le ezi equations. Makhe sizame le ke ngoku indlela ekuthiwa yi-elimination, le yokususa izinto, le yoba equations zihlabane. Ndiyathemba ukuba nokubukhe wava ngayo. Yona ke le indlela yenza uba ii-equations zethu zihlabane ukuze sifumane isisombululo. Ukuba siyazijonga ezi equations zethu, makhe siqale ngo-y. Into esiyifunayo ke ngoku kuba sihlabe u-y. Indlela yoba sihlabe u-y kungokuba siphindaphinde le equation yokuqala ngo-3 ukuze kaloku zizofana ezi equations. Eyokuqala ithi izawuthi negative 3y, eyesibini ithi 3y, zitsho ke ngoku zihlabane sibe u-y siyakwazi ukumhlaba. Masenze njalo ke. Ukuba siphindaphinda le equation yokuqala ngo-3 sizawufumana u-6 x kuba kaloku 2 mphindaphinde ka-3 ngu-6, sifumane u-negative 3y olingana no-42 kuba u-14 xa umphindaphinda ka-3 ngu-42. Ibe ke ngoku injalo i-equation yethu yokuqala ke ngoku siyitshintshile ke ngoku. Ayikho ke into eronga le nto uyenzileyo yokuba siphindaphinde ngo-3 kuba kaloku uyenzile ngasekhohlo wayenza ngasekunene. Ngoko ke uba uyenze kanjalo asoze tu ibe ngendlela engalunganga. Uzawuthi ke ngoku ahlabane ke ngoku u-6x no-negative 6x uba sithatha le equation yethu siyenzileyo ngezantsi sijonganise nale yesibini lapha ngaphezulu. Uyabona uba u-negative 6x ohlabana no-6x sishiyeke no-0. Sidibanise ke ngoku u-3y uzawuhlabana naye no-negative 3y nabo babe ngu-0, sitsho ke ngoku apha ngasekhohlo sibe no-0 odibana no-0. Sibe namaqanda amabini. Alingane ke ngoku u-negative 42 udibanise no-42 naphaya ke ngoku ufumaniseka iqanda. Uyabona ke ngokuba le nto ithetha ukuba iqanda liyalingana inye iqanda, u-0 uyalingana nomnye u-0. Yinyani ke leyo, nawe uyayazi ukuba kaloku iqanda liyalingana iqanda, zizinto ezifanayo ezo. Nangona iyinyani ayisixeleli nto ibalulekileyo, ngoko ke siyibiza le ezi equations zinjena ngoba kuye kuthiwe ke esilungwini zii-dependent systems. Njengoba ubona uba kubhaliwe, ithetha ukuthini loo nto? Loo nto ithetha ukuba zihamba ngendlela enye ezi equations. Loo nto ithetha uba ezi equations ezi njengoba ujongile kuwe mhlawumbi azifani, kodwa ezi equations ithetha uba ziyafana. Uba singazizoba kwigrafu yethu singabonakala zingumgca omnye. Into ethetha uba inani elimele u-x likwamele no-y, inani elisombulula u-x lizamsombulula no-y. Into ethetha uba ke ngoku akukho zinto ezohlukanisa le migca mibini okanye ezi equations zimbini. Ndifuna ke uyiqonde le nto besikhe sathetha ngayo komnye umboniso odlulileyo, into ye-equations ezahlukahlukeneyo. Masithi ke ngoku makhesele le equation yokuqala sizame ukuyilungisa enzele sizokwazi ke ngoku ukuzoba kwigraf yethu uze uyibone into endithetha ngayo. Masithathe ke ngoku sithi 2x ibeke phaa ecaleni, ndiyibhala ngosiba oluhlaza. 2x ususe u-y ulingana no-14. Masisuse u-2x macala sishiyeke no-negative y olingana no-negative 2x odityaniswe no-14. Masithi ke ngoku simultiply ngo-negative 1 khohlo nangasekunene sishiyeke ke ngoku no-y olingana no-2x. U-2x minus 14. Nantso ke ngoku i-equation yethu sayilunganisele ukuba ke ngoku singayibeka ke ngoku sizobe. xa sizoba ke ngokuzama ngalamgca onjeyana xa ujonga la equation endini nale equation yesibini izawuba ngumgca ongaphezu kwalona umgca into ethetha uba kaloku ezi equations ezi ziyafana kwaye ke ngoku ziyalingana into ethetha uba zihamba ngendlela enye ngoku azikwazi ukohlukana into ethetha uba ke ngoku amanani asombulula u-x ikwangamanani asombulula u-y zininzi ke ii-equations zohlukahlukene into efuneka uyazi ukuzohlula i-equations uba lena equation ixelela ntoni le equation ixelela ntoni njengoba ndixelele le ethi iqanda lilingana enye iqanda zii-equations ezo equation enye exhomekeke kwenye kuba kaloku zihamba ngomgca omnye uba umzekelo udibene nenye i-equation ethi mhlawumbi u-zero ulingana nesinye u-one ezo equations ezo irongo uba kaloku iqanda soze lilingane no-one isinye asilingani nento engekhoyo into ethetha uba ayiyonyani loo nto sithi ke ngoku ezo zii-equations ezingagqibelelanga okanye ii-equations ezingalandelelekiyo kuba kaloku azisiniki nto ichanekileyo okanye eyiyo zikhona ke ii-equations ozawudibana nazo ezinjalo ozawuthi ufumane impendulo uqonde uba azidibani ayizizo nazo ke zineendlela ezazo zokusombulula ukuze kaloku sikwazi yonke i-equation inako ukusombululeka into nayo kusube kukhona ingxaki mhlawumbi ngaloo equation okanye kufuneka ufumane indlela e-right elungileyo yokuthi uyisombulule umzekelo uba mhlawumbi enye ezinye i-equations iza kunika ithi u-x lingano one enye u-y lingano two ezo ke ii-equations ii-equations ezigqibeleleyo kuthiwa ke ngesilungu independent systems.